Okay, the purpose of this life, Mukwarumunu ya Mbajijeng, what's the purpose of this life? Ichambere, Uganira n'abafana banje. Naho mbona hari ibibazo ntashobora kuba ndiko ndabona cyane kubera amanuze ni menshi, ama message ni menshi. Ngo kimana ashobora kubabwira nuko Imana ishimwe twaronse concert, tuwe twibuka ce concert le 5 Paris mu Faransa. Donc hari abantu benshi, nuko hari abantu benshi bafise amakenga babona yuko mfise ndi kuri afishe ya hamo. So ni vyiza kubona bashize kuri afishe jena na kimwe nonegura ko na gaciro kubona batwibutse bakadushyiraho kubona batwizeye urumva badushyize mu rutonde ko muri Afro East. Iyo ni intambwe ya mbere. So hama malayarizima ni uko ntazoba mpari, twaranabivuganye nawe nyine mugabo benshi baguma biyumvira okay, ashobora kumbaza ikibazo nimba mwabivuganye kubera iki muri kuri afishe. Impamvu ndiguma ndi kuri afishe ni uko ndi muri iyo team, kuko Harmonize yarakreye team ya Afro East. So tuwaririmbye bashika nka 10 or 12 yabaseruka mu bihugu byinshi byo muri East Africa. So impamvu kuguma ndi muri afishe ni uko deja ndi muri Afro East team. So malayarizima ku bafana biwanje, siyo nzoba ndi kuko nari maze kugira indi kontra hano. So urabona ko izoba le 5 nanje kandi le 5 ndafise nuze ndafise konseri hano i Paris ama le 19 Paris mu kwezi kwa gatatu hama le 19 Bruxelles n'ahandi hariko araza peut-être very soon turi mu Busuwise, peut-être na Norvège, peut-être na Suède. So abantu navuze abantu ubundi ngo fuck you, thank you, I don't know why you are here, let me block you d'abord. Abantu nka uchuba bloka voilà, c'est fait. Voilà.
J'ai déjà signalé.
Nk'abantu baza gutukana ku bya kweru. Why people you are so, je sais pas pourquoi umuntu akaza kuri page yawe akagutuka. Why kubera imutukana umva udashaka kuraba ibyo nkora, udashaka unyanka ugira ati reka kunkurikirana kuri page yanjye. Nubwo wumva ko udashaka kuntolera kuko mwisi kuko uza gutukana kuri page y'umuntu. Murafise inzigo online, abantu ngabo barafise inzigo, ipfo ko mubasengera bagakira. Si moi je t'aime pas, sindagukurikirana kuri page yawe. Si je t'aime pas, nta na commentaire, nta